We, kuna muda maisha yanakuwa magumu hadi ukipita makaburini unasema one day.
Hey!
Yes.